Mangibingelele kuma investors aka Humble. Oh, nathi le update esinayo njengamanje. Sizoba ne office elilodwa lizovulwa, kuzobe office kaseMaritzburg. Regarding indaba ye case ne case number njengoba abanye abantu bengenalo ithemba lokuthi khona case nokuthi why case ise Pretoria noma ise Joburg. Ngizofaka i-screenshot esikhombisayo i-government gazette. Mese-ke ngifaka ama-contact details omuntu abantu abangafonela kuyena ukonfirma ngempela ukuthi i-case ikhona. Kodwa-ke uma sithi i-case ikhona i-date ekhishiwe umhla ka-2 December. So ezinye izinto eziningi nge-case ngeke ngize ngikhulume njengoba ngayalelwa ukuthi ngingakhuluma izinto eziningi nge-case kusho ama-legal advisors. Kodwa kula bantu abadinga i-case number. Sizoyifaka i-case number. I-ofisi izovulwa eMaritzburg. And i-ofisi ekuvuleni kwalo inhloso ukuthi silungise i-administration yethu before mhla ka-2 December. Lizovula ngo-October, even though i-date ingakaziwa kahle. Kodwa njengo-October, i-ofisi lizobe seli-operate eMaritzburg.